ukuhleba ngempilo zabanye abantu, ukuhleba ngempumelelo yabanye abantu, angeke kukusize ukuthi uphumelele, angeke kwenze ube nempilo engcono. Ukujaha amaphupho, ukulandela amaphupho, okuyokwenza uphumelele, okuyokwenza ube nethuba lokuphumelela. Inqobo nje, mawuzonaka amaphupho, mawuzonaka iy'fiso zakho.